Aoraki, taku, mauka.
Aoraki, taku, mauka. Wai taki ko te awa ko, taru ko, tiki te takata ko, kai taru, te iwi pānui o te wai kaunamu me. Thank you.